It's Manga Grace on Sunday on Vuma 103, exactly 8 minutes before 10 o'clock with Vuma 103. Kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithibamba sengiyavala ekuseni. Ngicela ukufunda amahubo 23 verse 4 and 5. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabo kubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezithazami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima. Ifubo leni likabhalo uDavid, siyamazi uDavid kade kungumfana ohlele kwaluseni, akekho umuntu obemthatha notice, akekho umuntu obeyitshela ukuthi uDavid engaba into ethile. Wonke umuntu bebona nje uDavid engumfanyana omncane ehlala lapho kwaluseni. Simuzwa kebhalo uthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, vele uDavid behamba emahlathini hamba eintabeni elusi izimvu zikababa wakhe. Simuzwe ebhali ihube uthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, angiwesabo kubi. Ivesi elilandelayo uthi ulungisa itafula phambi kwami. Ithi into awukwazi ukuthi uNkulunkulu elungisa afula phambi kwakho engakaqali wakuhambisa esigodini sethunzi lokufa. Wonke umuntu befuna ukubona uNkulunkulu edeka itafula phambi kwakhe kumele azi ukuthi uyoqala adlule esigodini sethunzi lokufa. Isithunzi lokufa ilona elikuwelisela ekutheni uNkulunkulu adeka itafula. Lalela ke mosa adlula esigodini sethunzi lokufa bokwazi ukuthi emva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona itafula uJehova akazolideka. Inkinga abantu abaningi bajaha ukuthola itafula kodwa bengadlulanga esigodini sethunzi lokufa. Wonke umuntu namhlanje ufuna ukudekelwa itafula uJehova kodwa akekho othi noma ngidlule esigodini sethunzi lokufa angiwesabi ukufa. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu adeke itafula empilweni yakho uyokudlulisa esigodini sethunzi lokufa. Ngaphambi uNkulunkulu aphendule imthandazo yakho uyokudlulisa kuqala esigodini sethunzi lokufa. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu akuphumise la ohleli khona akubeke endaweni oyifunayo aphendule nomthandazo wakho akunikeze ipromotion nasemsebenzini avule neyimali zakho. Must understand ukuthi before sifike lapho qala kumele udlule esigodini sethunzi lokufa. Abantu ke abanganasi isambulo sokuthi emva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona itafula elizodekwa bayakhala besheshe begive up besheshe beyeke kanti abazi ukuthi njengoba besegodini lethunzi lokufa khona ke itafula uNkulunkulu akazolideka. Lithekelele ivesi ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezithazami. Lalela uJehova akalideka itafula izithe engakafiki bazoqale bekukhulume bekusho bekutshela ukuthi ngeke uze ube yilutho. Ungabazondi ungabakuthandazela ukuthi bafe ungabakhulekela ukuthi baphele emhlabeni bayeke bebekhona ngoba the more kufika izitha kusho ukuthi seliseduze itafula uNkulunkulu akazolulungisa. The more bekukhuluma the more bekuvukela emsebenzini ungenzanga lutho you must understand ukuthi njengoba sebengivukela nje njengoba sebengikhuluma njengoba sebengiqambela amanga uNkulunkulu sekuseduze ukuthi alungise itafula phambi kwazo ngoba uNkulunkulu akalideki itafula izitha engakafiki. Uqale ivumele zifike zikhulume zikubuke bese ziyakonclude ngayo zitha kwaphela ngophumlani mase ifike zonke zokubuka ila khona utafula ila khona uNkulunkulu efike edeke khona itafula enze ihlabekisa ngoba uNkulunkulu vele enze ngathi uyakushiya kanti akaza antabaza abantu ukuthi ila khona sezolungisa itafula kodwa ke before lidekwe itafula uzoyilanda izitha zakho uzobalanda babeke phambi kwakho uzobalanda bekhulume ngawe uzobalanda beshi izinto ebethi mfana ayisekho ke manje into sizophunyuka ngayo sekuphelile ngawe bese uNkulunkulu elideke itafula bekubuke udla ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyalungisa itafula. Akanendaba ukuthi zingakanani izitha ezingaphambi kwethu. Ulideka zikhona izitha, uyideka zihlomile, uyideka ziphethe izikhaleni ezinkulu. Afika lideka uNkulunkulu itafula. Ngicela ukukutshela namhlanje ekuseni ngoba ubona unezitha ezingake zikuvukelayo. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuyiletha eduze kwakho bese lungisa itafula, bese kunikeza lento kade uyikhulekela, lento kade uyifisa. Ukhona uNkulunkulu uzolungisa itafula. Ungakhathazeki makuvaleke iminyango, ivaleke iminyango ngoba uNkulunkulu ufuna ukulungisa itafula bese uyahlala udla. Uhlale udle akubusise ngento afuna ukubusisa ngayo kodwa ukwazi ukuthi uNkulunkulu elungise itafula ungakadluli esigodini lethunzi lokufa. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace on Sunday on Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.